Nagomba nshimire cyane Blaise na Denis mwaremeshe kino kiganiro, nshimire cyane abatumire bacu, umuhinga mu by'amategeko Aime Parfait Niyonkuru, tutibagi umunyepolitiki Leonce Ngendakumana, hamwe n'umupfasoni Justine Nkurunziza asanzwe aserukira Kosoma, kwa n'umukorege wacu mu by'ukwani agateka zina muntu. Ni ivyumviro bikomeye cyane byavuzwe muri kino kiganiro. Twaba dushimire cyane abantu bose batanze intererano muri Focode na Kavibe. Twiyemeje yuko bino biganiro tubikora kugira ngo tugire ibyo bise éveil de conscience, kugira ngo tuganire duhane ijambo, twiyumvire hamwe n'u Burundi twobutabara. Kuko nibaza ko Maitre Bashayija na mwene bigarutse ko abarundi nibo bo gutabara Burundi. Rero bantu mwatwitavye, nejo bundi tuzosubira tubahamagare. Turabashimiye ku vyiyumviro vyanyu, abashoboye kubishikiriza n'abatashoboye kubishikiriza, abataronse akanya mwihangane kumbure, abakozi nibahera mu bindi. Ariko imbuga za Focode ziruguruye, haba kuri Facebook, X canke YouTube. Ni kuvuga turashobora kubana tuganira twakira n'ivyiyumviro vyanyu, ariko kandi bino biganiro bizobandanya nk'uko kumbure mugenzi wanje akaba n'icegera c'umukuru wa Focode de Ninda yishimiza aja kubigaruka ko.
Mu gice cya gatatu n'abatumire mubona ngaha imbere yanjye, ngarutse nongera kubaramutsa, nongera ndabashimira ko mwashoboye kubana natwe mu biganiro bibiri byahaciye. Kino kiganiro cyabereye ejo haheze kuri Space, ikinikizo ry'umunani ukwezi kw'icyenda umwaka w'2024, aho abatumire mubona basesangura ibitandukanye muri politiki y'u Burundi. Icyagaragaye muri kino kiganiro rero nicyo muza gukomeza kumva muri iki gice cya gatatu. Ndanabibutsa ko ari cyo gice cya nyuma mugiye kumviriza ku byabereye muri kino kiganiro. Nkanakwibutsa ko nawe niba ufite ushikiriza mu biganiro byose cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, utwandikira kuri ya WhatsApp ukabinyika audio, hanyuma tukayishikiriza abadukurikira nka komantere yawe, tukayihindura amajwi ku mvo z'umutekano. Mu bimaze kugaragara rero je mbona muri kino kiganiro ni uko abanyapolitiki nabo nyine b'u Burundi bafatwa nk'abari imbere mu by'ukuri hakiri hagahaze ku bijyanye n'ubwisanzure canke kududurira ko ibi mwaravyumvise mu kiganiro, aho usanga bamwe bavuga bakoresha imvugo ngereranyo, kandi mu by'ukuri hariho ibintu bifise ibyemezo neza bari kuvuga nk'abadomako. Ugiye kuraba rero bavuga bikuvura kubera ko bafise nabo izindi nyungu bari kubarwanira, kandi bino rero nibyo biheze bikanezera umwasi aribwo butegetsi bubi. Yo ukoze ibi baranezerwa, mbere n'amabanga bakayagwaho ko babona yuko uri niryo murantu ngo sindabaze ngo ni niryo, mubwo bo bagufata nka niryo. Iyo uvuze ibibanezera bagufata nka niryo. Ha muntu ahuri neza cyose cyane bise niryo, kandi muri abagabo pe bijunje n'ijambo. Mugabo abategetsi iyo uvuze nk'ibi ibintu dufate nk'akarorero, hari byagiye biravuga ukumva nk'amafaranga ariko aratozwa y'ibitasi, ubu atozwa n'umutegetsi, ukumva umutegetsi akoresheje imvugo ngereranyo ngo nimba vyoba ari vyo, kandi ari vyo ngo amatora ngo nimba yaribwe, kandi yaribwe. Haba hari ibimenyetso bikwiye nino buri umunyepolitike gute udashaka kumenya ngo amatora yabaye yibwe canke ntiyibwe? Ni muri bibiri ni ntiyibwe canke yibwe? Mugatinya kuvuga ibintu nk'ibyo? Ninde atazi ko amatora ya 2020 yibwe? Ndabisubiyemo, amatora ya 2020 ninde atazi ko yibwe? Ninde? Wahe wo buri umunyepolitike, wahe uri kurahenda abantu udashaka kuvuga ko amatora yibwe? Noneho n'ayandi bucaba reka turabe, wo buri umunyepolitike wahehe udashaka kuvuga ati seni yashyizweho iyo tuma ihava bakikorera ibyo batana seni hari nikuje amategeko n'ubusuma? Uri umunyepolitiki wa hehe udashaka kuvuga ati umugambwe senere wasambuwe n'umugambwe uri ku butegetsi? Ibyo si ibintu biboneka? kwiyerurutsa gusa kuvugisha ya mvugo ya diplomasi. Abarundi nta mvugo ya diplomasi bakeneye, mbere benshi ntibiyizi, bashaka ko babwira ibintu bumva utarinze kubaka urugo kugenda ugororotse. Nguko reka dukurikire rero igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma. Murantunga.
Urakoze cyane Blaise, gusubira kuntiza uyu mwanya kugira ngo ngire icyo mvuga ku bibazo bibiri byambajijwe, kimwe nakibajijwe na Gustave Niyonzima, ikindi ndakibazwa umenga na Maître Janvier Bigirimana.
Ego.
Mo reka ntangurire kuri iki kibazo nabajijwe na Maître Gustave, cyerekeye ububasha ibwirizwa shingiro riha inama nshingamateka ryo gushobora kugaya ibikorwa bya leta canke gusaba ibogozwa canke kubogoza umushikiranganji wa mbere. Iyo bibaye uko naho bishobotse uwo mushikiranganji wa mbere akabogozwa, birumvikana yuko acajana na leta. Mo si ikibazo kijanye n'amategeko gose, kubera amategeko yoyo aratomoye mu ibwirizwa shingiro, umuntu yotangura kuvuga ati none ko bitaraba, yoba bisigura yuko umushikiranganji wa mbere akora bigashimwa, yoba bisigura yuko leta irangura neza imigambi ya leta. Ivyo mu gishingo ndimwo si ndi umuntu noja guha amanota mabi canke meza leta ngira ngo ntuzeye Honorable Leonce yobigira kandi aramaze kubigira. Ico bikoze nuko imyidogo yoyo irahari. Gusa umuntu arabona ico bita evidence yuko inama nshingamateka itariyumvira, haba kugaya ibikorwa vya leta, haba gusaba ibogozwa ry'umushikiranganji wa mbere nkuko bitegekanijwe n'ingingo z'amajana 208 n'amajana 209 z'ibwirizwa shingiro, bisigura yuko bobo babona yuko leta ikora neza. Urumva ni ibintu vya politiki. Urumva hari bitegekanije yuko ishobora kubikora, itabikoze rero nuko yoyo idafise ya maso wewe na Leonce n'abandi Barundi batari bake bafise bidogera leta. Inama nshingamateka na nkenguzamateka bobo arabishima, ngira ngo niba umaze gukurikirana iyo abashikiranganji bagiye mu nama nshingamateka kushikiriza ibikorwa canke kwishura ku bibazo babazwa, uhora ubona yuko vyukuri abashikiranganji inama nshingamateka na nkenguzamateka bobo batagaya ibikorwa vya leta. Nico gituma rero batariyumvira yuko bokwirikiza izo ngingo zibiri washikirije. Hanyuma umuntu agiye mu bintu vya politike nukuraba ati mbe burya abo bashingamateka bobo barafise ubwisanzure bukwiye bwo gushobora gutora iryo tegeko riboboza leta canke umushikiranganji wa mbere. Ivyo ni umwihezo wogirwa n'abize ibintu bijanye na politike, mugabo jewe ndafise ubwoba yuko umenga ahubwo ni leta ifise ubushobozi bwo gushobora gukura umushingamateka, mugabo bitajanye n'amategeko. Nukuraba n'ukuntu abo bashingamateka batogwa kuri liste baba bashizweko n'umugambwe, kandi umurazi yuko itegeko rivuga yuko umushingamateka aramutse ava mu mugambwe aca atakaza n'ikibanza ciwe. Ivyo vyose biratuma abashingamateka n'abakenguzamateka bategereza bagira ingendo yo kwibanga ahubwo ikintu cotuma bashavuza umugambwe bavuyemo canke bashavuza leta. Rero ivyo n'ukuri sindavyiteze na gatoya yuko ari ikintu gishoboka. ibitigiri vyonyene bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro no kuvuga bitatu vya gatanu vyogora kiretse ari itegeko ryatanzwe mu burongozi bw'umugambwe. Urabona yuko ngira nabize ibintu vya politike bashobora kubisigura gusumbya jewe, ico bita la discipline du parti. Nico gituma ubona amategeko nka yose yemezwa ijana kwijana. Ni ukuvuga yuko hariho umuntu avuga ati muraritora canke ni muritora. Ni ukuvuga yuko ni nko mu gisirikare la discipline partisane. Mwivyo rero uturyumva yuko vyogora yuko inama nshingamateka canke inama nshingamateka yoshobora gukoresha izo ngingo zibiri, kiretse iryo tegeko barihawe no ku nzego zimwe zibabwira ukuntu batora canke badatora. Njye ku kibazo cyabajijwe na Maître Janvier Bigirimana ati hoko gwiki hoko gwiki nohera kumwihweza nari nagize gutangura inguvu tuzishire ahari ikibazo. Ntidusubire mwebwe muri mu mashyirahamwe adaharanira ibibanza bya politike abantuzeya b'umukorana n'abandi abanyamigambwe twebwe abigisha n'uwo ari we wese umwenegihugu canke umunyagihugu, duharanire ikwirikizwa ry'amategeko. Twabonye yuko ikibazo ntidusubire ko kwama turiko turasaba vya bindi haciye hajije seminere ngo itegeko ngo rirakwiye guhindugwa ngo mu ngingo zarya hanaha nahana n'amategeko haradakurikizwa. Nico rero nimwaba muronka amafinanse mamwebwe nimugende muyashire mu vyerekeye renforcement de capacité éveil de conscience n'ibindi n'ibindi yo gukurikiza amategeko. Musabe abo mukorana basabe inzego z'igihugu yuko bo renforce la culture yo gukurikiza amategeko. Aba jewe ndonse ngiye kuyigisha ico ngira nuko ibindi ko ndavuga ngaha ari vyo mbwira abanyeshuri nkavuga yuko igihambaye atari ukugira amategeko meza mugabo igihambaye ari uko umuntu yokwirikiza ibwirizwa rihari. Yuko iyo hari umuntu aguhaye amabwirizwa yo kumunwa kandi hari itegeko ryanditse yuko iryo tegeko ryanditse ariryo rifise ikibanza cya mbere. Nibyo jewe ndiko ndavuga abantu bagakorana bakagira urunani abantu bakagira ibintu bita tapage positive iyo habaye ikintu kidahwanye n'amategeko abantu bagasemerera nka bijya byabaye muri biherutse kuba umukuru wa sentare ntahenyuzwa twese tukavuga yuko ivyo bintu bidashoboka. Iyo habaye umurongozi afashe ingingo y'abamusitaneri umuntu akavuga ati ivyo bintu ntibishoboka ntibikurikije amategeko tugasemerera tukabibwira abarongo y'igihugu umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere tukamusaba yuko nayo nyene ahubwo tuhirwe duhishije yarize iby'amategeko ni ibintu yokumva nyene akumva yuko ateza kudufasha kugira ngo igihugu kireke kuvuga gusa amategeko ku munwa mugabo kiyagendere. Nuko niho nashaka kurangiriza. Murakoze
murakoze cyane. Imbere yuko duha ijambo abandi babajije ibibazo nashaka tubanze manze sabe Deni nimba ariko aranyumva adusomere ibibazo by'abanditse hanyuma ce tubandanya kuba ariko barasaba ijambo.
Ok urakoze cyane Blaise. Turafise abatari bake bamaze kwandika amakomentere ndiko ndaya raza mu nyihanganire gato. Ego uranyumva Blaise?
Ndakumva cyane ndakumva.
Ok nohera kuwitwa Dr. Alexis Manirakiza yabajije ati abatumire baravuga ko ingorane nyamukuru mu Burundi ari ukudakurikiza amategeko ko yo ahanini aba ameze neza. akavuga ati mwobambariza none icyo babona cyokorwa kugira ngo ayo mategeko yubahirizwe. Birashoboka ko ibyo byokunda imbere y'uko amatora yimirije aba, ngira ngo ikibazo baracumvise yakibaje batumire bose. Hariho kandi wundi yitwa Bwanyaburunga avuga ati muriko mukora iki kugira abene gihugu bose mu budasa bwabo n'abadedenge ashavuga ba CNDD-FDD benshi bararushe mu gihugu baje hamwe kugira banke kandi bikure ko CNDD-FDD n'imbonerakure baguma batoza amahera bose avec les émissions kuri kuri space zishikira abarundi bake muri peu de lecteurs muri 2025 na 2027 eho agira kabiri ugira gatatu avuga ati mbona yitwa buraca bagacana yandi yavuze ati akabazo kuri Leonce sukudeha twese turazi ko rwasa akomeye na CNDD-FDD iramutinya mu gihe yo basaba akitoza nk'umufrodebu ko bamwatse umugambwe ntimwomwemerera opposition ikagira inguvu. Icyo ni kibazo kibajwe rero umunsi hanyuma ubundi yavuze ati professeur aimé pacifique ngirashatse kuvuga aimé parfait mwoshobora gusigura ingene hoba habaye violation de la constitution muri bijya bya 3e manda musite les articles clés dans la constitution s'il vous plaît kuko une des principes za space c'est atteindre l'objectif éducatif ngira ngo yashatse kuvuga bijya bwirizwa shingiro ryahinduwe muri 2010 bijya bwirizwa shingiro ryo mu 2005 ubu tukaba tuzi neza ko ryahindutse. Hanyuma hariho uwitwa Eric Bikorimana yavuze ati Leonce yavuga ngo demokrasi turemeranya ko intambwe itabuye ikindi dufise ku nyungu ngira ngo noba ndageje ngaho ama batumire bakishura kuri ibyo ikaza mu nyuma niko byagenda Blaise.
Ego reka duhere kuri ibyo bibazo bibatijwe amaje duhi jambo abandi ariko nagomba kwibutsa ariko radukwirikira iganiro gitegezwa guhera mu minota 10 ariko ba batumire badukundiye turashobora kongera ko iminota mikeya ivyo biza kuva mu batumire niyo baza kuduha uburenganzira. Muri kano kanya reka tubanze duhe ijambo bishure hanyuma duce tuza kubasaba ako kanya nimba bashobora kuza kuhaduha hanyuma tubaze ibibazo bikurikira. Ijambo twotangura kuri ha Leonce niwe namvise abajije ibibazo byinshi kurusha hanyuma Professeur hanyuma Justine araza guca afata ijambo nawe. Honorable Leonce sinzi ko twumva ashobora kugura mikoro. Ndabona atakiri muri ntuze ku murongo professeur urashobora gufata ijambo
urakoze kandi Blaise kumpa umwanya umenga nsa nk'uwabajijwe ibibazo bibiri mugabo nza guhagarara cyane cyane kuri kimwe ndaza gusigura igituma ikindi ntagihagarara ko rwose ikibazo cya mbere cyabajijwe na Dr. Alexis Manirakiza niwe yavuze ati numvise twatahuye yuko ikibazo kidahagaze ku bubi bw'amabwirizwa n'amategeko ahubwo gihagaze kukuntu ayo mabwirizwa n'amategeko adakurikizwa. Ati none mubonaho ko wiki kugira ngo ayo mabwirizwa n'amategeko akurikizwe ati mubona byoshoboka imbere y'amatora. Alexis Manirakiza akubatamuzi numuhinga cyane mu by'amategeko afise n'impamya gushobozi ikirenga muganga ndazi yuko yoba yabajije ikibazo azinyishu kubera ndazi yuko atavyinshi ndamurusha ahubwo nta n'ivyo ndamurusha mu vyerekeye vy'amategeko mugabo ngira yabarije n'abandi batarabahinga mu vy'amategeko
yakibarije twebwe tutize amategeko
ego urakoze cyane ya naje biraje kungora kubera sinja ku kuvuga ingingo y'amategeko iyo hagoze ngo icyokogwa icyokogwa urumva nibikogwa byokogwa ngaruka handi
bibaza wowe cyoshobora gutangwa nk'icyumviro
umurundi patizamo nibi turiko turakora icyokogwa cya mbere nibi kwerekana aho ikibazo kiri n'icyokogwa kandi kiriko kirakogwa icya kabiri nuko umuntu amaze kuvyumva uko yaba abanyamigambwe bo muri batavugwa rumwe na leta yaba abandi hageze ibyo bazoja gusaba ntibazoja gusaba ngo shiramo ingingo nini ngo shiramo ingingo nini ahubwo bazoharanira yuko ingingo z'amategeko n'amabwirizwa zihari zija mu ngiro bakabigwanira nk'uko bakabigwanira bakoresheje amategeko mu kubisaba mu kuvyandika umuntu murumva mu gihugu cya demokarasi kirimo amategeko yuko umuntu akoresha amategeko mu gusaba uburenganzira bwiwe aha turiko turakebura hanyuma ikindi cyokogwa nuko les acteurs bajya abantu les forces vives bose boharanira igihugu gihagaze ku mategeko byose bizoca mu kwigisha hanyuma umugani wa wa wundi umuntu wese akore mu bijyanye n'umwuga wiwe uvuze ikemba avuze ikembe uvuze inanga avuze inanga uvuze umuduri avuze umuduri jewe icyo nzokora nzovyandika nk'uko nama ndiko ndavyandika hanyuma ndabitange abanyeshuri babikoreshe abigisha babikoreshe abacamanza babikoreshe ntaho jewe nzoba ndiko ndatanga intererano yanje nicyo cokogwa umunyepolitike nawe arafise icyo yokogwa ni ukuvuga kubyigisha abanywanyi biwe abenegihugu n'abanyagihugu azoba ariko aratanga intererano yiwe abo abari abakorera mu mashyirahamwe y'agatekakazi na muntu nayo nyine batanguye kubikora fokode erega ibi biriko birumvikana ubu abantu barashobora kuba baronse icigwa bakura ni ukuvuga rero yuko nibyo bikogwa umwe wese akora mu ntuzeye mu gisata ciwe mu murimo wiwe kugira ngo avyure akabura kenge ave de conscience kugira ngo abantu twumve yuko bikenewe yuko amabwirizwa n'amategeko akurikiwe kubera reka mvuga aka kantu abantu ntibigira kukahise abantu ntibigira kukuba burya kudakurikiza amategeko biragaruka no kururya nyine ariko araharanira yuko ayo mategeko adakurikizwa nta burorero nkeneye gutanga uwo ari we wese arashobora kwiha akarorero canke ico kahise kamwigishije canke ku jewe nama mvuga nti inkoni ikubise mukeba uyirenze urugo kubera utayirengeje urugo iragaruka ikagukubita nawe kandi iyi inkuba nayo irabije ntuvuge ngo marabansi n'abakunzi baba bicaranye n'abo bansi barajana urumva ni nka wa wundi yorora yororera igitega igitega kikakuzanira ibintu byinshi ukagiha ababansi ukagiha iki n'impene ukagiha intama ukagiha n'inka mugabo giheza kikumaze ko abawe uhejeje gutanga abawe nawe kikagutwara ni ukuvuga yuko abantu bari bakwiye guharanira ikurikizwa ry'amategeko cyane cyane n'abantu umunsi imana yahezagiye igashyira mu bibanza by'iteka kubera ayo mategeko ni bariko nabo ibyo bariko uko bariko barayakurikiza ku bandi uyu munsi niko ejo azoba ariko arakurikizwa kuri bo. Mugabo ndagenda nkagaruka ni nka wa muntu babwira bati inzoga nyinshi ni mbi, hanyuma kuwa mbere kuwa Mungu kubera zamushegesha ati jewe no kurinda zihevye, mugabo ugasanga kuwa mbere kuwa gatanu wundi arasubiye gufatwa. Ni ukuvuga yuko ari ukugerageza kuguma twibutsa naho nashaka guhereza nibaza yuko mugenzanje Manirakiza Alexi yabitahuye kandi ndazi yuko afise ko itabyiyumvira. Hanyuma sinamenye uwabajije iki kibazo cerekeye ibyirizwa shingiro ngo ryo mu 2025 ngo n'ukuntu byoba rya ngo ryararenzwe ngo ngingo ngo mvuge ngo ingingo ngo zitomoye emwe ngira yabigarutse ko uhagarariye iki yago Blaze nibaza yuko ikibazo cyiwe kidahuye n'ibyo twari ko turavuga uwo munsi. Mugabo reka ndamuhe inyishu ntoya gose ibyerekeye kurenga ibwirizwa shingiro cyangwa kutarirenga ry'ibihumbi 2025 ni kibazo cyatuwe sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro ya Repubulika y'u Burundi yaravuze ico yaratanze umuco iravuga yuko iryo bwirizwa shingiro ritarenzwe. Urumva n'ingingo ya sentare jewe noba ndiki kugira ngo nse mvuga nti oya jewe ndategetse hagati y'icyiyumviro kiwanje ni nintuzeye n'urubanza rwa sentare nibaza yuko urubanza rwa sentare rufise ingufu zikomeye. Kira noneho uru rubanza rwarashikirijwe sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko, iyo nayo niyakenera aje inbox ncenda mu rubanza rwaciwe hariko n'ingingo zerekeye n'ingingo sentare yikimikije sentare yo mu karere niyo nako ndavuga. Nibaza yuko uwariko no mwishura no muha izo ntuzeye agiye inbox akanyandikira no muhizo izo manza zibiri wenye na kisomera akaraba motivation yazo ukuntu sentare y'u Burundi yubahiriza ibwirizwa shingiro yavuze yuko ibwirizwa shingiro ritarenzwe nkamuha ni n'urubanza rwa sentare y'akarere ka Afrika y'uburengero aho yasanze iryo bwirizwa shingiro ryoba ritakurikijwe agaca vyisomera rero kandi hoho ndamwemereye haranditse neza izo ngingo asaba zirimwo ziranditse nkaba nshaka kurangiriza ngaha akanya mwari mwampaye murakoze.
Murakoze cyane Leonce, sinzi ko ibibazo byabajijwe yoba yari yabyumvise kumenga connection ya mujanye nimba ariko aratwumva yoshobora guca yishura nawe nyine yashoboye kugenda ntawe mbona aratanda ko agaruka Justine, sinzi ko aricyo uvuga ku bibazo byabajijwe nawe ko hari commentaire ubigira ko
bon ikintu cyane ne numva no vuga muri ibi baguma bavuga byerekeye les relations entre les membres de l'exécutif na législateur nibaza ko inyishu nini bon ikibazo gihagaze kuri yabivuze professeur kirahagaze cyane gose ku kuntu batogwa mbe batogwa gute mbe kuri zirya liste bloke est-ce que imigambwe irungika abo ba député ibatora kubera bafise ubushobozi kubera bafise ubwo bumenyi bazi icyo bagiye gukora. J'ai toujours l'impression yuko kenshi babatora kubera bagize baterereye murazi ko bagura n'amajwi baraterera uwaterereye menshi akaba ari bashira ku rutonde mu maposition utile mugabo atariko afise ubushobozi cyangwa ugasanga umuntu yarayiteye ugwamo muri kampanye yirukanka yena gakorera uwo mugambwe gose agacashigwa ku rutonde kandi nukuri atumva na le rôle d'un parlementaire ishnishu niniya iri muri ico kintu mbega barazi ikibanza cabo mbega barazi cy'umu parlementaire akora kuko bavuze ingene bahora bishura iyo y'abaministre bagiye muri muri parlement kwishura ibibazo umengo ni aba nibo bafukamika nibo bakarira aba parlementaire saba parlementaire baba bazibaza ahubwo aba ministre umengo nibo babatera ubwoba bica byerekanye ko batazi ico bajejwe batazi uruhara rwabo ko batowe n'abanyagihugu kugira bagende ku kubahagararira bagende ku kubacungira ko amategeko ko abo bantu bo muri guverinoma ariko barakora neza aho rero umunsi rero umugambwe uri ku butegetsi uramuka wikubise agashi ukavuga ati jewe ndyohegwe no kubona abo bantu banserukira neza mbe fier yuko bafite parlementaire bafite ijambo atari bamwe batinya baza gusa kugira bakirize twama tubona gusa baguma bakiriza ari gukiriza gusa n'utumva igifaransa yokiriza umwongereza ariko aravuga bambe n'utumva icyongereza uvuga igifaransa gusa cyangwa ikirundi yokiriza umwongereza ariko aravuga kuko bisaba gukiriza gusa ukaraba ko Yohani yakirije nawe ugacukiriza urumva rero ntibaba bumvise n'iryo tegeko batoye ntibaba bumvise n'ibibazo bihari ugacusanga rero nk'uwo mugambo uri ku butegetsi yaba CNDD-FDD yaba n'iyindi zohaja ejo umunsi wo kwigora bagashira kuri liste dairije n'izo liste bloke hageze ahantu bari bakwiye no kuzikuraho abanyagihugu bo nyine akaba aribo bitorera ubaserukira yariza atize bazomwigisha mugabo agende azi icyo agiye gukora atari wa wundi agenda agiye guserukira uwo mugambwe gusa kandi ariko aracinyiza abitwa ngo baramutoye nicyo yari nashaka kuvuga cyane cyane imigambwe ishira inguvu mu gutora abirungika mu guhiganirwa inama nshingamateka ibibanza byo mu nama nshingamateka batowe n'abanyagihugu bashimwe n'abanyagihugu kuko umunyagihugu arenza gushira imbere nuko azica umumariye muri icyo gihe rero n'aya mategeko azoba afise abayahagarariye hanyuma kandi bayahagararire neza na wa mugambwe ucugira ubwishime ugire fierté kubona ifise abantu bijunja n'ijambo bawuhagararira uce witwa rero umujambo umugambwe w'ukuri atari wa mugambwe ku izina gusa murakoze
urakoze cyane sinzi ko hari uwundi muntu avize icyo yagira yanganire ku bibazo byabajijwe imbere ko mpa ijambo abasabye ijambo Maxime na Arinda
ndabona na Maître none bashyiraho ishyitse yasabye ijambo
Maître hari icyo ubwira ushikirize na mikro yiwirugaye sindi patwumva ayagi donc ndakamhe ijambo Maxime hanyuma Aline mu bazi ibibazo byanyu cyangwa intererano zanyu magira mutange
ego ndabashimiye cyane mwe mateguye ikiganiro cyane nayo ifite utubazo dukeyi akabazo ka mbere nashaka kubaza Professeur Aime Parfait kubera murabona hariyo amapouvoir atatu pouvoir exécutif législatif et judiciaire jewe rero kubera nasanze le législatif et l'exécutif kenshi usanga ari bamwe kubera iyo umugambwe watsinze ubu ufise gouvernement ukongera ukagira na assemblée nationale mugabo l'arbitre asigara ari le judiciaire rero kuva abantu naciye no mu bindi bihugu hariho abaactiviste naho nyene babarabajije mugabo bakabashikiye umugambwe mugabo a ce moment urabona imanza zica mu manivo menshi bahera do base bakaduga gushika muri cour supreme akabazo narifise mbe mbona dufate nk'ubu nka abamambere ba cour supreme tubanumye avi bakabashiraho ari leta ihari bakabashiraho avi bakaramasa a ce moment hugeze retraite no kuvuga hadi de retraite ugeze kuri azidoro trete bagaca muri amplace mugabo abahari bakabazi ko bazugumaho gushika bashikire rotrete mubona byo ufasha yuko la justice yoba independent abakuru supreme no kuvuga yuko buca ugwanani yabandi hamakaruca neza bigaca mu ngiro kujya amateko yanditse hama akazu ka kabiri kajanye na Leonce Leonce numu politisye ageri aciye ubwenge cyane kandi twese turabizi rero harabaye amatora mu 1993 kuri Buyoya yari Brison Lechene mwa abantu bashakuraho dictature militaire bayiramplace na demokrasi harabaye amatora murazi ngene yateguwe mu nyuma harabaye amatora indi myaka nashaka kubaza Honorable Leonce par rapport ya maelekso ya 2013 imyaka yakurikira mubona ko amaelekso yabaye beaucoup plus transparent comparé ya 2013 kubera ikibazo mbona nuko naho mubivuga biragaragara yuko amatora nahategurwa umuntu les résultats sont prédictibles naho mushiramo ingufu ntibizokunda kubera nta transparence rero nashaka mukompare mumbwize ukuri ndazi ko muvuga ukuri kandi biri ku mutima par rapport à 93 amerikani mwaciyemo harimo mwebwe abasenide FDD 2005 2010 2015 mona iri pre transparent ke les autres ari mumbwire umwaka murakoze ntimugire ntuzeyi hijya ntimuce hijya no hino hama societe civile Justine sinda mwibagira none mwebwe antake societe civile mwahunze muri bumuhungiro mbona yuko amerikani ya 2025 muzofasha mwiki kandi mutari sur place mudashobora kurungika ba observateurs sur place muzovugira muri space gusa ngo bigire icyo bihindura murakoze
murakoze Blaise mwe ngo mwari mwampaye akanya
yego yego
murakoze ubwa mbere mbanje gushimira abantu bateguye iki kiganiro n'abatumire batuyagiye neza ariko imbere ya byose nagomba ngaruke ku kibazo Pamela yari yavuze kijanye n'ivya 2015 sinja kubiteba ko imbere yuko nshikiriza intererano yanje kenshi kubera ibintu biguma bisubigwamwo kenshi bisubigwamwo na maradio nibaza yuko ari ibintu bimwe bimwe duteba tukibagira 2015 ukamengo ni irizore tukibagira amasezerano ya Arusha barundi bumvikanye nk'ikintu co genge ngene bagiye kubana tukibagira ko itariki 2022 z'ukwa kane muri 2014 umukuru w'igihugu nkuru nziza yari hico gihe yagerageje gusubiramo ibwirizwa nshingiro kugire yihikiringo cha gatatu akavyankigwa n'inama nshinga amateka ku izina ry'abarundi bose kubwanje rero aho ni kubwanje kudeta ya mbere yabaye umunsi umugambwe CNDD-FDD uhakana ivyemejwe n'inama nshinga amateka yahakanye yuko habikiringo cha gatatu mu kwanga gusubiramo ibwirizwa nshingiro kugira ngo ihe ikiringo cha gatatu nkuru nziza iyi nama nshinga amateka ihakanye mwiribuka pio ntavyo hanyuma ariko aravuga ati iki kibazo carangiye rendez-vous l'année prochaine karengara amazana ariko avuga ngo baharura neza amacu nukuvuga wamaze guhitamo inzira yo kubaza abashinga amateka ntugaruka kuvuga ngo ugira ukoresha abacamanza utera ubwoba rero kudeta ya mbere yabaye ujya munsi CNDD igomba guhakana icavuzwe n'inama nshinga amateka yavuze ku barundi bose jewe je narabaye mu manifesto ariko naje mpa ngomba gushigikira ingingo yafashwe n'inama nshinga amateka abantu rero bakoresheje abantu bari mu mwuga wundi w'igisirikare baje bakurikira kudeta yamaze kuba hanyuma kubijanye n'amategeko abo bantu demarche yabo yamaze gushigikirwa ni na Sentare ya Afrika yose rikwerekanye ko bari mukuri sinkeneye kuba justifia hari naho mpora nibaza nti yo bataza kutwononera ibintu biba byaragiye mu buryo mugabo nta muntu yo bafata nkuko ari bo ntambamye kuko intumbero bari bafise ntiyarimbi kumbura ivyo bari bafise yo babishikako nituba tugeza aho tugeza ico ndagihejeje rero je nagomba kugaruka kuri teme dufise ijanye no kubohora no kuvuga guca amakamba azirisa barundi ikibazo umuntu wa mbere aca yibaza no kuvuga mbega amatora arashobora kuguca ayo makamba amatora mu Burundi turiko ariko arategugwa no munsi ni nk'umuntu yofanza agafata inkoha karasa umukipe bahora bari gukina kuko barasisha amategeko babwira ati nti muri mwo nti mukina umuhagarikizi ni jewe uvuga ndamwica fisa abantu bamuhiga none nimuze twitwe ko turiko turahiganwa tutariko turahiganwa kubera yuko ntegerezwa kwishiraho hari wavuze ngo on organise par les élections pour les perdre abarundi rero bakaza ngaho bagahora bagakurikira bakitwa yuko bari mu ni nkukuja mu ikinamico bakagutwara nko muri ninde yuko uri kurakina amatora uzi neza ko yaheze bo nyene barakubwira ati amatora yaraheze asigaye guharura cero nikintu nagomba kuvuga uno munsi abarundi muri 2015 ikintu cambere catumye ibintu bidahinduka je nibaza yuko bibajije yuko amahanga ashoboye vyinshi azobakiza azobabohora cekintu nagomba kuvuga kuri uno mugoro nta wundi muntu azobohora abarundi atari bo nyene bibohoye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yigeze kubarira abarundi ibintu biri muri preambule ya Declaration universelle des droits de l'homme n'igica ca gatatu avuga ati considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint à un suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Abarundi rero umuntu yo babwiza ukuri uno munsi ikintu mbega ikibazo ngomba kwishyura ko mbega ninde ashobora kubohora abarundi n'abarundi bonyine hari umuntu nkunda cyane yavuze ati mbega tuzogira rukuru gute mu masentare kugira babohoke twari twagize rukuru muri Arusha irafasha abarundi kugira babohoke iravuga ati byakozwe na troisième mandat vyose ni zero ni nkuko bari bavuze ati rometon ibintu wa zero abivye imanda bayisubize basubize ibintu ku murongo ibintu bigende neza meri zo inyoha naho bosubira kwiba abantu bakitwara bizoguma kwa kundi bazosuguma biba bica tusa rero abarundi dufatiye kuri preambule Ndayishimiye babari nibo nyene bazokatimiza ni baboshe bazoyikata gute cyoro nico kibazo cyo kwiga nigo ruhara rw'abanyapolitike niyo debat twari dukeneye kwibaza duti ko tuzi ko amatora yamaze kwibwa tuzokwanka gute yuko basubira kuduhenda ngo twatoye kandi umwarbitre baramushizeho amategeko agenga urukino bayashizeho bonyene sentare yitwa yuko aho umuntu yokwitwara harazibiye muribuka muri 2015 harabashinga nta ibindi bya munye bavuze bati ntitugoka ngo igihugu tugite mu mangi n'amashinga amateka yaramaze kuvuga ngo tuvuge ko ivyo yavuze atari vyo iki kiringo sico babwiye ati turabica bamwe bakiza gatwe abadashoboye kuronka aho bashaka kuvuga atako mutwica ni mu bigira uko mibigomba rero iki kiganiro ni ciza roteme ni nziza mugabo akimuha nakazi mvura ihise ubandwa ni wabandurugi umuntu azokwibaza yuko amahanga azomukiza yuko ari undi muntu wo hanze ko ariho sentari zoza kumukiza azorindira ntavyo azokwigera abona abarundi bonyene nibo bategerezwa gufata kazoza kabo mu minwe bakavuga bati nagiye gutora ijwi ryanje ndarihagarikira mbona yuko riharuwe hanyuma nta ntwaro nimwe ku isi irashobora gukandamiza abanyagihugu imyaka yose imyaka ni myinshi abantu baraza bakabahenda hango nuzenye ngo twebwe ngo igugu cishwe na bana kacirona bamaze imyaka hafi ini generation tuti ni generation abantu baciye ubwenge se ndede ditwara bari bafise imyaka 10 en 2005 uno munsi nabantu bafise ngo bafise imyaka hafi 35 nta yindi ntwaro bigeze bamenye takindi babaye mwatari ubusuma rero jewe ikintu nari nshatse kuvuga gusa ivyo vy'amategeko amategeko aratogwa nk'ibikanganyoni bene kuyatora barazineza ko batakeneye kuyakurikiza no guhenda abantu ko ariho bahenda makungu babahifashanyo bavuga ko bagenda ku mategeko mugabo nyene iyo bariko baravuga urumva yuko batayeme rero je nagomba ngira nti tugerageze kubwiza abanyagihugu kuri titugume tubabwira ngo hariyo za sentare ngo hari abandi bantu ngo hari amakungu ngo azoza kudufasha uno munsi uruhara gose abanyagihugu bamenye yuko ruri mu minwe yabo hagezaho kwigwana ko kugira ngo bagarure igihugu ku murongo kubera igihugu caramaze gufatwa mbere nta kindi ndenza ko murakoze
murakoze cyane ari nimba twumva ashobora kubaza canke utere intererano wagira utange hanyuma tuce duhagarikira hano abo duha amajambo abo batumire bacu bashafata ijambo amaze abe duhanga ijambo kubasozera ari ne ijambo rigwawe urugurura mikro irugaye ndabona atari karatwumva hanyuma mutubare mu batumire bacu rero wose biriko biramugora connection yanse hari nibibazo ari yabajijwe atashimye atashoboye kwishura kuko atavyumvise kandi atari ku murongo sinzi ko professeur yo bari karatwumva ari cyo yongera ko kubihejeje kuvugwa canke arakajambo kanyuma yashobora kuvuga akavuga hanyuma Jave duhana ijambo Justine
urakoze Blaise jewe nashaka kwishura ku kibazo nabajijwe na Maxime nicyo kibazo nabajijwe abandi batanze intererano canke babaza ibibazo abandi Maxime yari kwabaza ivyerekeye ati ko mbona kenshi na kenshi umugambwe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu usanga yatsinze n'ay'inama nshingamateka na nkinguzamateka ati nta kuntu reforme canke itegeko ry'uko abacamanza bo muri sentare ntahinyuzwa bagenwa ubuzima bwabo bwose kugira bazokore yo gushika gushika baje mu karuhuko kubwo kizabukuru canke eko niko yavuze ati vyofasha kugira ngo amategeko état de droit yubahirizwe nashaka kwishura kw'iki kibazo mvuga ko nivyo kenshi canke rimwe na rimwe mu matora umugambwe utsinze amatora ikibanza c'umukuru w'igihugu kenshi canke rimwe rimwe harahusanga watsinze namawaronse ibibanza byinshi wasumbije abandi mu nama nshingamateka na nkenguzamateka mu Burundi nibyo tumaze kubona mugabo si misi yose ntanze nk'akarorero ko mu Bufaransa hari icyo bita cohabitation amusanga umugambwe utavuga rumwe n'uw'umukuru w'igihugu ari watsinze amatora hanyuma umushikiranganji wa mbere agacapfa mw'uwo mugambwe kandi umushikiranganji wa mbere niwe abazwa ibikorwa bya leta iyo umugambwe watsinze amatora y'inama nshingamateka uhoho hageze muco bise ngo coexistence mu gihe atamugambwe n'umwe waronse ibitigiri bisabwa n'amategeko kugira ngo amategeko ashobore gutorwa wonyene hanyuma eka no muri leta zunze ubumwe za Amerika birashika yuko umukuru w'igihugu atogwa mugaba akagira inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka badahuje umugambwe mugabo amategeko iyo mwivyo bihugu arategekanye ukuntu igihugu kibandanya gikora hanyuma bagakorana. Ngarutse rero kuvyerekeye icyiyumviro cyo kugena abacamanza muri sentare ntanyuzwa gushika abazije mu karuhuko k'izabukuru nivyo ni kimwe ndasubiramo ni kimwe mu byotuma ubutungane bwigenga kandi bugashobora kubahiriza amategeko mugabo ntigihagije kubera iki erega nko mu Burundi naho bavuga ejo aho bukera bati turashizeho ibwirizwa rivuga yuko abantu abacamanza bagenywe mwiyo sentare sentare ntanyuzwa atawuzosubira kubakomakoma ntivyoca bituma bigenga uti kubera iki erega hari ibindi bibazo bashobora kuba bafise byotuma batigenga ndagwanga akaroro nk'ikibazo cy'umutekano ikibazo cy'umutekano wabo n'umutekano w'umuryango wabo cyotuma bashobora kugira ubwoba ku madosi amwamwe bakaronka telefone n'ubwoba bazi bati nta kazi twotakaza bwo bakavuga ati ega twoshobora gutakaza ubuzima cyo ni kimwe na nk'akarorero kamwe akarorero ka kabiri hariho ikibazo cy'amaronko erega hari umuntu atohimbagwa yuko azomara ubuzima bwiwe muri sentare ntayinyuzwa tuzi umushahara bahembwa si muto ndabisubiramo mugabo barifuza bati ndakeneye nk'ahandi nogenda kugira ngo nje bangene nko mu mashyirahamwe mpuzamakungu sekretere generale wa munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe iri icya nk'irindi ibyo byose byotuma avuga ati urumva mu ijambo rimwe nivyo ni kimwe mu byotuma uwo mucamanza yigenga mugabo ntigikwiye ni kibazo by'ukuri nagize ko umwihwezo ukwiye n'ukuri ibyerekeye le garantie de l'indépendance de la justice ndazi yuko uri umukorege wanje guhera muri kaminuza y'u Burundi kandi ndazi yuko ukunda gusoma n'ibindi noshobora kuguha icyo gitabo nanditse canke iyo chapitre navyanditse ko ni kintu kiri ku mutima wanje gose cerekeye kwigenga k'ubucamanza noshobora kugusangiza umwihwezo nagize kuvyerekeye ivyosabwa ivyankenegwa kugira ngo vyukuri ubutungane bw'u Burundi duhereye no kuri sentare ntahinyuzwa ibe une realite mu Burundi naho niho noshaka kuba ndagejeje mazi yazindusa ageze kure nibaza yuko nkuko abahagarariye ikiyago bariko barabivuga ariko haragera igihe cy'uko dusozera nashaka nsozere mpereye aho natanguriye turafise ikibazo gikomeye mu gihugu cy'u Burundi ni ikibazo cy'ukuntu abarundi twakuze umuco dufitiye amategeko ntitubona amabwirizwa n'amategeko ahubwo tubona umutegetsi n'iryo avumereye ibyo rero sinzi yuko ari indero twaronse tuva kuziko mugabo uyu munsi umuntu arakubwira ngo ibyo birakura uri kuramubwira uti none wishimikije irihe tegeko kugira ngo ufate ingingo yiwe agaca yaduka agahagarara ku maguru yiwe abiri ngo je uko niko ndakubwiye uwo ninde ni umupolisi ni umushikirizamanza ugaca wiyumvira uti none ibintu byogenda gute ukumva umuntu ariko arakurikiza ntuze ngo batubwiye ngo akakubwira
itangazo ryavuzwe mu radio n'umushikiranganje n'undi agacavuga ngo none we niwavyumvise yuko ari ukuntu uti mugabe itegeko rivuga cyangwa ibwirizwa rivuga ukuntu kunuko akakuba ni foro y'igiti akakubwira yuko ngo ivyo nivyo mwe mwiza mwategeko ukumba abantu bakigamba bakigamba yuko badakurikiza amategeko akagerageza kwerekana yuko umuntu ariko aravuga iby'amategeko ari umuntu ariko atazi ibyo ariko aravuga ari ibintu bidakuri icyo kintu kirahanze igihugu cyacu kandi tudakurikije amabwirizwa n'amategeko ngo tuyashyire hejuru tuyafate nka Bibiliya y'iwacu nukuri ndafise ubwoba yuko ama promesse yose yo gutera imbere yo kugira nte yo kwimba ubutare ibintu byose ndafise ubwoba yuko bizoba umugani kubera byose bihagaze kugukwirikiza amabwirizwa n'amategeko akiganza nk'uko byanditse mu ibwirizwa shingiro abantu bakazana imitahe yabo umutima uri mu ndavuga ati ndazi yuko atamuntu numwe ashobora ashobora kwitwaza igihagararo ciwe canke kibanza afise canke kugira ngo anyanganye utunutu abantu bakishira bakizana umuntu akarima umuntu akaja hamwe n'uwundi avuga ati jewe nk'ubu hageze igihe umuntu atinya gushyira hamwe umutahe n'uyuwundi kandi ibyo birabangamira birangabangamira itunga ry'igihugu umuntu akagira ubwo ati nk'ubu jewe twoshyira hamwe akanyanganya n'ugirane n'ukwitwara sinzi yuko notunganirizwa urubanza rwocibwa sinzi yuko rwoshirwa mu ngiro ibyo byose bikazana icyuka kidashobora gutuma igihugu cyacu cy'u Burundi dukunda cyaduhaye byose ibyo dufise kidashobora gushika ku iterambere nyakuri naho nashaka kurangiriza murakoze
cyane hari umuntu yanditse komantere nashaka kumwishura yanditse komantere avuga ko yasavye ijambo ngo turari mwima atwihangane tumaze amasaha atatu tuko turaganira nta muntu yasavye ijambo twimye ijambo uciuza amasaha atatu agira here ugasaba ijambo nibaza ko nawe ubutevye ariko nimba hari ikibazo ufise urashaka kucandika muri komantere abatumbiri bacu bari ngaha barashobora kuza kunacishura n'inyuma y'ikiganiro Justine ijambo nigwawe nawe uvuga ijambo rya nyuma
nagomba kwishura umuntu yavuze ati ngo turi hanze ngo twarahunze ngo ntaco tuzofasha muri matora ngo twibaza ko twufashe matora ya 2025 nagomba ndamuhumurize ndamubwire ko umuntu ahunze ntabapfuye twarahunze muga ntitwapfuye tuguma dukurikirana ibiriko biraba nkuko abandi babivuze turazi le resultats zisanzwe zizi ntacyo twohindurako ariko nkuko twabivuze tuguma tugira education on éduque tugira eduzenya éveil de conscience yunga kubwira ati utosora ifuku agumiza ko umunsi abanyagihugu ibi aya masfesi murayagaya ibiganiro murabigaya ariko twogira imana bigashikira benshi botinda bakikangura ni nkakanguka twe tuguma dukora umwe wese akora ahashoboye abari kuri tele bazoshobora gukora ibyo basho ababishobora adafise amaboko aziritse azikiye umugongo bazoshobora gukora ibyo bagize ibyo bashoboye Leonce niyagira ibyagira ndamuterere ko niciyumviro n'intererano ntawo kubesha ngo bizoca bihinduka muri 2025 amatora siyo finalite surtout uyu uriko wigisha wugurura amaso abantu hazogera igihe abarundi baba independent tugatinda tugashika ku matora mazima ku matora ari transparent ku matora yigenga ubwigenga abarundi bose umwe wese agashira mu isandugu ashaka kandi ryacu yashira mu isandugu rigaharugwa nk'uko bitunganije kuko abantu bazotinda baruhe n'ubwo busuma kuko n'ubundi bariba hanyuma mu nyuma ntibanabatunganirize abo bose bariko bararenganywa kandi bitwa ko batoye wa mugambwe ubwo umubiba amatora cyangwa umubibira amatora bazotinda nabo bashishwa batinda bavuge bati impinduka itegeza guhera kuri jewe nitegeza guhera kuri Justine ari hanze cyangwa nabandi bari hanze mugabo agume agumane mu mutwe ko uhunza atabapfuye urakoze cyane murakoze cyane
nakoze gose nibaza ko Leonce ko atashoboye kuba hari nawe twagatumuhe ijambo avuga ijambo rya nyuma ariko ndabona atahari reka dushikirize abaserukira kavibe na
imbere ko bavuga neza ifite petit commentaire nashaka kugira sinzi ko nuronka karanya
wowe nari nzi ko nje ndaguha ijambo nyuma yabo babiri kuko turi ko turategurana ikiganiro sinzi ko ngombwa kuvugira
ko urakoze kubahe nta kibazo
ijambo rero twohera kuri Gustave hanyuma
ego Blaise ndasubiye kubashimira kubona mumpaye kano kanya kugira nshikirize ijambo sirindi ni ryo gushima iki gikorwa cagenze neza cari gicateguwe na Focode na Kavibe nkabashimiye abatumire Leonce Ngendakumana Justine hamwe na Aime Parfait Professeur nkashimira na mwebwe Blaise mwe na Denis mwashoboye kubihagarikira neza hama nabari mu buhinga bw'ivyuma nabo bose bagiye baragira intererano zabo hama akagumye bagumako dutegerezwa kuguma duharanira amategeko tuyagendera cane cane uri kuraraba biriberi wacu n'ibintu biteye isoni n'ibintu biteye agahinda ariko ntituzokwemera yuko inabi iguma yiganza tuzoca mu nzira zose zishoboka zemewe n'amategeko kugira tubigwanye rero ndashimye ku izina rya Kavibe na Focode shima cane ibi bikorwa ingene vyagenze murakoze Imana ibahezagire
urakoze cane nawe jamze urashaka gufata nawe akanya
muranyumva
ndakumva gose
nagoma nshimire cyane Blaise na Denis mwaremeje kino kiganiro nshimire cyane abatumire bacu umuhinga mu by'amategeko Aime Parfait Niyonkuru tutibagi munye politique Leonce Ngendakumana hamwe n'umufasoni Justine nkuru nziza asanzwe aserukira kosoma kwa n'umukorege wacu mu byo kwanya gatekaze na muntu ni vyumviro bikomeye cyane vyavuzwe muri kino kiganiro twaba dushimire cyane abantu bose batanze intererano muri Focode na Kavibe twiyemeje yuko bino biganiro tubikora kugira ngo tugire ibyo bise ve de conscience kugira ngo tuganire duhane ijambo twiyumvire hamwe n'u Burundi twobutabara kuko nibaza ko metre bashaje izera mwine bigarutse ko abarundi nibo bo gutabara Burundi rero bantu mwatwitavye nejo bundi tuzosubira tubahamagare turabashimiye kuvyumviro vyanyu abashoboye kubishikiriza n'abatashoboye kubishikiriza abataronse akanya mwihangane kumbure abakunzi nibahera mu bindi ariko imbuga za Focode ziruguruye haba kuri Facebook X canke YouTube ni kuvuga turashobora kubana yatuganira twakira n'ivyiyumviro vyanyu ariko kandi bino biganiro bizobandanya nkuko kumbure mugenzi wanje akaba n'icegera c'umukuru wa Focode Denis ndayishimiza aja kubigaruka ko turabashimiye rero cyane kuba mwatwitabye no kuba mwatanze ivyiyumviro vyiza cyane mugire umugoroba mwiza
urakoze cyane Edene ubu naho ni kakanya kawe ugire commentaire amabongere wibutse abariko badukirishira ivyerekeye kino kiganiro na cya gikino cyadekanijwe n'abategura kino kiganiro
urakoze cyane Blaise je sinzi byabaye kuko Jambye sinigeze ndamwumva ariko abandi bose nabo mvise kiretse Jambye na Melkiade ariko nta kibazo kizima abari ku rubuga bose bandi bamwumvise hanyuma dewe komantia nashaka kugira na nipfuje kwigira Leonce ari ngaha kuko nkuko twa ikiganiro twateguye kibikari icyo kuraba ingene urubuga rwa politique rumeze kino gihe turiko twitegurira igihugu kiriko citegurira amatora mu 2025 kugira ngo turabe ingene ayo matora ashobora kugira ico avuyemo gihumuriza abarundi aho ku bantu bose babivuze tuvuga urabona yuko Leonce yavuze ati amategeko agenga amatora yateguwe imigambwe itarimwo yategurwa n'umugambo uri ku butegetsi bonyene babibona bije mu namashinga amateka umugwi ujeje guhagarikira amatora seni ku nzego zitandukanye haba muri na sesi zagiyeho wumva neza yuko kirimo namashirahamwe yegamiye ubwambwe CNDD madini bashitsemo na madini yaye acunuge usanga rero nabandi bose izindi nzego zijejwe kubahiriza ingene ubushikaji bw'intwaro gato mu gihugu nababura amatari bazabajeje kuraba ingene imigambwe yamamaza niyo batanga n'impusha y'ibibanza ukabona yuko n'abamenyeshamakuru ibimenyeshamakuru biri mu Burundi turamaze iminsi tubona ingene ibimenyeshamakuru bategwa abandi bagashaka kunyuruzwa amashirahamwe yigenga adashobora kuronka urubuga neza tukaba tubona n'ingene slogan za CNDD-FDD zivuga ziti ntitubaha caratuvunye umukuru w'igihugu tukamubona ariko aratamba ati tuzobashiririza babyanka babyemera ntabwo uzoduhagarara imbere tukaca tubona kandi na sentare ntahinyu sentare ijeje kohereza ibizashingira uno munsi ukuntu imeze ariyo ugirongo yahora ari umushikiriza amanda mu kizigenzo wa Repubulika Valentin Bagorikunda agenwa n'umukuru w'igihugu tukatuzi ingene yitwaye igihe yari umushikiriza amanda kizigenzo umuntu ashobora kwibaza ati none ko ari hunsi baturemeje bati bazovyanka hehe bazovyanka baciye hehe mu mwaka wa 2020 twarabonye yuko kubera ikiza COVID leta y'uru ntiyashoboye kwemerera abarorerezi impuzamakungu ko baza nabo muri East African Community ntibaje kubera ababwira bati mushikira muri konfinema iyo konfinema yari guhera amatora yahetse rero uno munsi umuntu ashobora kuvuga ati ko baturemeje umukuru mugambe Kodebu narabyumvise abivuga ati ntibizokunda ko bayiba icyo cizere na nipfuza kumenya ronsi ikizere umuntu ushobora kuba asigaranye n'abamandateri bajya barorerezi baserukira imigambwe baje guhagarikira amatora canke baserukira amashirahamwe yigenga mbega mu itegeko rigenga amatora uno munsi abo bantu bafite ububasha ubuhe bashobora gukoresha kugira ngo bacungere amatora azotangura igihe c'isaha 12 zo mu gitondo ahere saa 9 bace batangura guharura nivyo numvise umushikiranganje w'intego gato mugiye akora sigura abo bamandateri umugambwe uzubure kureba angahe bazofite ububasha ubuhe ko bavuga bati ntibafise uburenganzira bwo gufotora ibyo rero hose yari yabivutse mbega ko 2020 baciye internet mu gihugu cyose ubuhoho bizogenda gute ubuhoho ibyo ntibizosubira kuba uko nyene nk'uko byagenze kugira ngo abantu ntibashobore bumvirize gusa ibiriko bishikirizwa na radio y'igihugu hamwe na nderagakura muravye ivyo bakora ku mbuga ngurukana bumenyi ivyo bandika mpora ndabirabazandira gakura na ZRTNB ni ibintu byo gushigikira umugambo uri ku butegetsi gusaba bashikiriza ivyo umugambo uri ku butegetsi rero nashaka kumenya mbega wa mandatera afite uburenganzira ubuhe mbega ico cizi yaduhaye dufatiye kuri ivyo byose gihagaze hehe ariko ntaco niya bishobora kuvyishura muri commentaire azoshobora kuvyishura kugira ngo jewe naho ntazoja gutora na mugabandi barundi bamenye bati uburenganzira dufise abazo bagiye guhagakira amatora icizere dushobora kugira ni iki kuko ibindi byovyo turona ko bidashoboka ivyinzego zitunganya amatora n'izirejwe kwemeza ibitigiri byavuye mu matora murakoze cyane hanyuma iki kiganiro giheze nkuko bisanzwe bigenda haraza kuba ibibazo biza gushikirizwa abantu bose ku mbuga zitandukanye uza kubyishura ubwa mbere niwe aheza akaronka gashimwe gasanzwe karatekanijwe ariko Gordie sinzi ko yotwibutsa ko gashimwe gatekanijwe akariko kuko nta confise mu mutwe uherutse wari icyo no kwita agashimwe kangana na abonema internet ingana n'ibihumbi 350 by'amarundi n'ubu rero agashimwe karategekanijwe nkaba nohamagarira abantu bose abarundi bose kugira kuvyishura kandi ako gashimwe n'uri mu Burundi n'uri hanze tuzomenye ndo tukamushikiriza amwibanga ntangere ntihagira ubutinya kwishura ibyo bibazo urakoze Blaise
urakoze cyane nawe nibaza yuko Gordon hari ku murongo ariko ivyo vuze nuko biri muri commentaire nkuko namye ndababwira hariyo ingene ico gikino gikinwa n'ingene bacishura nako kashimwe karimwo ni 350 vya internet samafaranga nibaza ko ari buke ya internet ibindi byarashobora kubisoma birimwo hanyuma ndashaka nanje ndabashimire kuba mwitavye bino bikino kiganiro abatumire bacu abadukurikiye hamwe nabagiye barandika amakomantere yabo abakurikiranye cyane kino kiganiro ku ma platform yose atandukanye ndabashimiye gose hanyuma nizere yuko ibiyagiwe hano bidasigaye bitaye amasigara cicaro mubiganira nabandi nabataje hano hanyuma ngere mu partage ni space kugira ngo nabatayumvirije bazoyumvirize intererano mutanga hano canke ivyumviro muganiramo hano ntibigira ico ntibice bisigaranga habigira ahubwo ico bizovamo icizere rero satanze nizere ko ikifise ishingiro hanyuma nabamubiteze kuzokwiba ayo matora ababone ko finalement abadivesere babo baticaye hanyuma twitege ko bashobora kuzobishiramo ingufu hagira ico hinduka gore ugenda kubona wagaru washitse ku murongo ari ico agira ushikirize ndaguhaye ijambo
oya nkavyise mwayivuze nagenda ico kibazo ca Denis naco mwacishuye ama agashimwe ka konkuru iyi konkuru baje kugira nuko niharonka prix ubuzoba yishu bwa mbere haronka prix ubuzoba yaronsa amanota menshi gusumba abandi ariwe yabaye uwa mbere mu kwishura ibibazo akaronka amanota menshi gusumba abandi hanyuma ibi naje do kingukira mwebwe mwese mwashoboye gukora igikorwa babivuza baserukira Fokode sinariko ndabigaruka ko murakoze
urakoze cyane nagereye ndabipfurize umugoroba mwiza abo umugoroba bamaze kugera abandi umunsi mwiza abatarashika ku mugoroba mugira Imana hanyuma n'imigisha myinshi Imana ibahezagire
ndabashimiye ndabakengurukiye rero inshuti zanjye twabanye muri kino gice cya gatatu ari nacyo cya nyuma muri kino kiganiro n'abatunganirije jewe nitwa Daniel Mugisha mwakoze ho mwabanye nanje mwakoze ho mwateleye komantere n'ibyumviro byanyu Imana yo mu ijuru ibampezagire je ndazi ko tuzakongera guhura kumbure mu ndi biganiro batunganiriza mu biganiro by'amakuru atari ku ivumbi ndabaha nka Daniel Mugisha ngaha ku Rugendo News canke kuri Sendere Nyamugayo blessed.